Violence lodumo ngumsakazo ngemkhulu kunalo nkosi yami. Nje ke sikuyo le ndaba nkosi yami. Sikhuluma nje ngendoda.
Ngifuna cha ngezwa kehle. Ngifuna la mkhulu ukuthi mhlambe ke ngilungise lokhu nje okuncane. Yabona mhlawumpe uma lo sikhuluma ngokuthi amadoda amaningi axakeka ngokuthi mhlawumpe mase kunabe sifazane eduze kukhona ongathola isithombe sibi acaba ngokuthi mhlawumpe sikhuluma ngokungaziphathi kahle kwabantu besifazane like ukufeba ngibeke ngolimi lwesiZulu ukufeba efebela indoda yakhe into mhlambe into esifana nalezo nje akuzona zonke ngifuna ukukulungisa lokho mkhulu akuzona zonke into ezinjalo yes kwabanye zikhona kodwa 99% wabantu besifazane banesifo esisodwa okuyisona esesiqede amadoda abazalwa naso lesi sifo sokuba necompetition abantu besimame banecompetition bavuso kunye nabazalwane and le competition iyona elidela ukuthi amadoda egcine engena inkingeni eziningi amanye azazibulale or ababulale because uwedwa nje uyakwazi ukuthi uthenge itezi uhambele ngetezi wena okubhekile ngomqondo wakho ukuthi ube nemoto ezokususa from point A to point B kodwa once umakhelwane wathenga iMercedes nala ekhaya sekuzofaneke kube khona Mercedes or something more than that indalo badaliweke 99% yabo bane competition noma une competition emsebenzini ukuthi kugqokwa kanjani emsebenzini na ufuna ukwenza lokho ngoba ebona abanye abakwenza emsebenzini la isebenza khona abanye baqedwa amakhanda uthola ukuthi ngenxa yokuthi kukhona esifazana kanaye emsebenzini oshintsha ikhanda each and every week and ufaka wenza izinto ezidurayo ngoba mhlambe umyeni wakhe uya-afforda kukodwa lokho nje sekufakela wena i-pressure yokuthi kufanele na ukwenzela indoda-ke endaphe isingena ey'kweletini ezinkulu zoma-loan amakhulu ngenxa yokuthi umuzi fane urenovate wenziwe kabusha ube sezingeni elithile imoto yalayikha fane kube imoto ebonakala abantwana abalayikha kufuneka bahambe nge-public transport fane bahanjiswe imoto ezobayisa esikoleni sengisho-ke kula madoda lawa mhlampe ongathi asebenza kangcono igcina manje isine-competition enkulu and le competition le isuka le kumama kodwa iaffecta kakhulu baba so ezinye zezinto lezo ezicreate iproblem emndenini nasemshadweni kungangenile nje ukufeba cha kanti futhi amanye amadoda awakwamukeli ukuthi angeke uhlukanise umuntu wesifazane nekubo yes uthema ishada wavuma ukuthi uzoshiyise nonina namathele kuwe kodwa naturally ikubo aliphume enhlizweni ngoba kukubo lapha so at a later stage mhlawumpe omunye akakhona ukuvuleleka ukuthi akutshele ukuthi uyondla kubo ngenxa yokuthi mhlawumpe indoda uyayibona ukuthi ayikuthandi lokho kodwa uzoqhubeka akwenze iyakuthanda ayikuthandi but uzoqhubeka akwenze kube yilo nhlanhla ke makukuthi indoda ivulelekile ukuthi hayi ayinankinga iyakwazi ukuba akwazi ukuxoxa ngalokho kodwa kona uzokwenza ukondla kubo abanye ke babe nebhadi lokuthi lo wesifazana akabafuna baba abantu bakubo kaNdoda uthanda ukuthi la ekhaya ngathi kungavakasha abantu bakubo noma ama favors enziwaye enzelwe abantu bakubo ma wenza okwakini kufanele ukufihle like umfowenu udinga imali engango 3000 kukhona okumxakile kuzofana umnike engazi unkosikazi ngoba uma ungamtshela uzokubuza ukuthi how wangitshela ngo 3000 ofuna ukunika uSimphiwe angithi uthobekile uthobekile wakubo kade khale nje izolo loku ethi nakanamali umntakama nawe athi awunamali mase kowakini sunemali i-competition yokuzalwa abazalwa nayo yile nto ezifrustrate amadoda ke agcine ke sekunempi nje kungafetshelwene mholi ngiyafuna ukukuveza lokuthi kungafetshelwene kodwa kube nalezo zimpi nje ezikhona la ezidalwa yilokuthi kune competition ephakathi la it's either ukompitha nabantu bakini ngaba kubo or ukompitha nabantu bemsebenza or ukompitha nabantu bokwakhe endaweni or ukompitha nabantu abasesontweni kodwa there is always a competition kumuntu wesimame egcina frustrator indoda isifo kabanaso uma ke ubusisekile khona ka madoda abusisekile ke mphathe singekuphike lokho othola ukuthi njaye watholela nje inkosi yami umama onganandaba nalutho ukubusiseka ke lokho ngoba the rest by lento engishoyo and uma kukuthi thina madoda sikwazanga ukudila naleyo nto from the start sisangena emshadweni igcina ifrustrator igcina idala ukuthi kube nokungezwani okugcineni kwakhona kubulawane ngoba kuba namazinga ke lezi zinto engikhuluma ngazo ukuthi amazinga azo angakanani noma ke icompetition yalo mama uthanda izinto ezinge kodwa akekho nje ohlala goqe izandla linda ukuthi konke uzokwamukela kusukela kumnyeni wakhe uzokwamukela kunjalo cha akabi lolohlobo lomsizi kodwa uba ilolohlobo lomsizi okompithayo noma ofakelana ingcindezi ukuthi akwenzi ukuthi then ke ila sibona khona kugcina sekuvuka lezi zimpi ingakho ngitha ngikuveze nje emholo ngoba siyaxoxa kusho ukuthi mhlambe sise court siyakuveza nje mhlambe kwabanye aba amadoda ukuthi nazi lezi zinto ezifakela amadoda ingcindezi kungabukeke ngathi sikhuluma ngokungaziphathi kahle kuba khona yes kodwa ke akona konke okudala lokhu okuningi lokho esengikushilo kanye nokunye nje okuyizintwana eziqala zincane zinganakeki zikhule zize sifike ekuthenini azisa controleki uma zingasa controleki ukukhumbuleke uma umuntu wesifazane uya programme kuma into ize wayijwayela ukuyenza uma uzoqhamuka kusasa usumshintshisa uthi akayiyeke yimpi yaphakade ukwenza nje umzekelo omncane sengivala inkulumo yami mhlawumbe ubungenankingi ukuthi uyaligqoka ibhluke nje mayela ekhaya ahamba ugqoke noma esephuma ekhaya oral gqoke esemsebenzini into efana nalezo kuze kufike la ukuthi hayi useyabona ukuthi hayi ngathi la ekhaya ibhluke sekuyona into ephezulu okanye ukuhamba ngekhanda akuqale nje kancane ungakunaki kanti awukuthandi kodwa uqale wangakunaka kuyothi mawusuthi uyakuzama ukuthi uyakulungisa ukuthi ayibo phela ibhluke la ekhaya alifuneki or yini manje usuhamba ngekhanda hayi ke yazi ukuthi nje obuke wakuyeka isuka lento isho umholi ukuthi uma uhluleke la ekuqaleni ukuthi ukhulume ngezinto zala ekhaya nizivumelane from the word go ngoba manisagatshwe uthando khona into ozivumela ngenxa yokuthi nisagatshwe uthando ubungazithandi kodwa kube ukuthi nje hayi makeze umntakwethu udali kanti izokucaka kusasa ungasakwazi ukuzishintsha akubuza umbuzo ukuthi wawungiyekeleni wangithatha ngiso so lezo zinto nje emholi inkosi yami ngiyabonga nami amen.